Sapombela Ungezi kulinao Wakuya kuliko Wakuya kuchizera Ungezi kulinao Wakuya kuliko Wakuya kuchizera Moyo kuliami Enaia Nyami Sapombela
Baby, I'm gonna be your woman when I'm with you, I'm wrong.